tujye dusoma mu gitabo cya Mamuko. Ibyo dusoma mu gitabo cya Mamuko. Isegenya zaguye, Imana yahaga ibwira Nowe n'abahungu biwe iti: mwebwe rero n'abuze uturuza banyu turuzuye iki kandi nuzuye n'ibyo biremwa byose bigendera muri bigendagenda muri bumwe, inyoni, ibitungwa, inyamaswa, icyo cyose cyasohotse kiva mu bwato, ibikoko byose byo ku isi. Wowe rero turacugitse, sigisubira guhonya abantu n'amazi y'isegenya, sinzosubira gukikiza isi. Imana yongera irungikanya iki: mbere iki kimenyetso cy'uko nuzuye n'abantu n'ibikoko byose muri kumwe ubutakisubiraho, nshyize mu kirere umunyamazi wanjye ngo umenyeshe ubucuti bwanjye n'isi. Aho nzozana ibicu hejuru y'isi, uwo muheto unywa amazi uzobonekera kuri ibyo, nanjye nzokwibuka iyo sezerano ryanjye nshyize hagati yanjye nawe. Bona ibintu ubuzima byose bifise umubiri, kandi amazi ntazokongera kuba umurengera wo guhonya ibifise umubiri byose. Ijambo ry'Imana.
Igisoma cya kabiri. Icyo dusoma mu ibarwa umutumwa Paulo yandikiye Abaromani: nshuti zanjye, mu bitabo byera handitswe ngo ijambo riri hafi yawe rwose, riri mu kanwa kawe no mu mushahara wawe. Iryo jambo ni ya nkuru nziza y'ukwemera duhora tubigisha, nako niwaba wemeza n'umunwa wawe wose ko Yesu ari umukama, ukwemera mu mushahara wawe yuko Imana yamutuye mu bapfuye uzokira. Kuko uwemera n'umushahara wiwe wose aca aba intungane. Nawe uwubiserura mu mvugo aba ashikiriye urukiriro ukaba nk'ako ibitabo bivuga ngo ku munsi w'urubanza nta n'umwe mu bamwemera azotetegwa nta bitandukanya umuyahudi n'umugereki kiriho bose basangiye umugambi umwe we agabira abamwambaza bose handitswe kandi ngo umuntu wese yambaza izina ry'umukama azokira iri ijambo ry'imana akumvikana ijwi rivuye mu ijuru rigira riti nguyu umwana wanjye nkunda muri we nahasanze ibinezeza byose agaseruka ibisa n'inuma umutima mweranda akamururukira yavuye kuri yorodani yuzuye umutima mweranda yuzuye akanyamuneza kuko kwiyumva nk'umwana w'imana akundwa cyane acagenda mu gahinda ibyo yarambuye icyo gihe n'abigishwa biwe cyane cyane abigishwa bari bari batista boba barahabaye gusabatizwa bagiye kubitegera hanyuma niho bategera ko yagiye mu gahinga kugira ngo ace aho benisirayeli baciye yerekane neza ko yaje kunagura umuryango w'isirayeli murazi rya jambo atubwira ati mugihe ngo nazanywe no gukura amateka ya musa n'inyigisho z'abahanuzi abanyamba naje nyabuna kuzinogereza no kuzirambura yagiye mu gahinga nk'uko isirayeli ivuye mu bujya bw'abanyamisiri yamaze imyaka 40 mu gahinga kandi muri ako gahinga turazi yuko yagerageje ni nabo yapfukamiye ijuru ry'inzahabu mukama yezu rero yashatse kwerekana ko aje kunagura isirayeli ngo ibe nk'uko imana yari ifuza igihugu kiyoboka imana igihugu kidakumira igihugu imana ishoboye kubikora ko mu gukiza abantu bose ekereziya igazirikana ko igihe kitarema ari igihe cyo kwishyura ibitoro ni igihe cyo kwinagura iminsi 40 tumara muri icyo gihe ikwibutse ya myaka 40 bene israeli bamara mu gahinga bagenda bagana igihugu cy'isezerano igihugu cya kanahani kitarema igihe cy'urugendo rutwerekeza ku munsi mukuru wa pasika ku ntsinzi y'umukara igihe cy'urugendo rutwerekeza ku kunga ubumwe n'imana ubutagitandukanye yego niko pasika y'umukama yarabaye igihe kigeze ariko pasika ya kiliziya iracyari imbere aho tuzokunga ubumwe n'imana ubutagitandukanye tuzirikane rero dutangarire ubu buryo umukama yashatse gushingira intare ibyanditswe mbere twitonze tukaraba neza amajyambere yavuze n'ibimenyetso yakoresheje ibitangazo yakoze byose yabigize arambura ibyanditswe byera. Yabigize arambura ibyo se wiwe yari yarayabwiye abantu kuva kuri Abrahamu gushika no kuri Yohani Batista. Nguyu rero ahereye aho Isirayeli yahereye ahanganye na wa mwanzi wa mbere Yohani Mweranda tubwira mu gitabo kigenzuriwe, wa mwanzi wa kera Setimu. Tuzirikane ingene igicumuro cyinjiye ku isi. Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yagize amatohoza, yagenze gute kugira ngo amenye igitekerezo cyazananye? Kandi ayo matohoza yerekane ko ya nzoka ya Shetani ariyo yabaye inyanduruko y'igicumuro, none niyo ihanganye na Yesu. Ntaje kunakura Israheli gusa, aje kunakura ubwoko bw'abantu, abanje guhangana n'uwatembeje abantu akabohora ku Mana, akabagenda afatiye gute bunda nangwa Imana yababwiye ngo ntimutorye. None mwumvise Shetani icyo yahereyeho, niwavuga umwana w'Imana yiyiziri ibuye ricika umukara ibyo uhage yiyita n'akazi. Yesu ayitsindishije iki? Ijambo ry'Imana. Handitswe ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa. Birahimbaye kubona Umukama Yesu adusaba ibyo nawe yihinduriye, aducisha mu nzira yaciyemo, adusaba kwihereza imfungurwa y'ijambo ry'Imana nk'uko nawe yabiranguye ku munsi ku munsi. Kandi koko bikaboneka ko agihereza bikamushika, nicyo ashaka. Kenshi turahangana n'uyu mwanzi mu buryo butandukanye, ku ngure yadafatiye, ku byo turya agafatira ku bindi. Ese koko natwibuka kumutsindisha ijambo ry'Imana, kumutsindisha wamutsinze na kare jambo w'Imana, nituje mu byo guharira nawe. Umukama Yesu ntiyagiye mu byo kwibaza, we wiribuye ubona byohinduye ukareka wo mukate, yagiye ahungira aho yategerezwa guhungira kwa Data mu ijambo Imana. Shetani ntiyashyizwe ishaka kumufatira ku nyota y'ubutegetsi. Niwaba uri umwana w'Imana fukama unsenge, maze nze ndakugabira izi ntara zose z'abami b'isi. ndagukubasha n'ubuninahazwa bwabo bwose uburebwebwe ntiturahangana n'ikigeragezo nk'icyo kuko twibwira tuti ko tutari mu bategetsi ko tutari muri politike mugabo aho turi hose ku rwego urwo ari rwo rwose ibigeragezo byabaho ushaka kugira ububasha ku bantu ubwa gatatu wumvise ko yamutegeye ku idini niwaba uri umwana w'imana ntiwikororere hasi kuko handitswe ngo azotegeka abamarayika biwe ngo bakurinde kuri none hari guhirirana n'amadini n'amasengero bidasanzwe amwamwe ugasanga yagize ubuhizi ibitangaza kuvuga rimwe abantu bagahita babwirana kuvuga rimwe imisozi ikanyiganga mugabo ngo hariho uwo umusozi wagiye awubwiye ngo ku izina rya Yesu ndagutegetse mbahuri uze usange ngaha umusozi ntiwaze byabaye kera ntiko waze kuruta rero njyewe ndagusanze inyuma atarigira kugira ngo ntahinyuke yego cyane ko dushobora gukoresha idini kugira ngo duhutagaze ubwenge bw'abantu ko dushobora kubikoresha nk'umutari wo kuronga itunga ibyo birashoboka kandi dutereje amaso tukaraba twitonze turashobora kubibona umukama yesu n'ubundi yahungiye mu ijambo ry'imana handitswe ngo ntuzugerageze umukama imana yawe maze ruka mwiranda agahita yongera ko atirangije kumugerageza mu buryo bwose imuva iruhande gushyika igihe cyagenwe mu buryo bwose yabuze uburyo butakubuze none ni bwose yego cyane begeranirijemo uburyo bwose shetani itugerageza tuburanze neza tugarukana ngaha kuri kimwe muri ibi bitatu rero tukenguruke ku mukama yabaye agitanga ubutumwa bwiwe agahera ku buhonyora umutwe watembeje abantu yansize iwe ku musaraba igatangurira aho mugahinga kandi ikazomuherekeza mu bitandukanye yagiye aracyamo gushyika no ku giti cy'umusaraba nguyu rero uwo dukwiye kwizera nguyu uwo Pawulo mweranda atwerekeza umuntu wese ntiyambaze izina ry'umukama azokira n'iryo zina umukama ataduheta ahendesha itunga ataduheta ahendesha ububasha ubutegetsi ataduheta ahendesha idini mugabo yinjira mu bigize ubuzima bwacu bwa minsi yose ngo tubibanemo nawe dushobore gutsinda ku bwiwe inyoshya mbi zitigera zibura niwe rero ekereziya itwerekeza
Amen. Thank you. itubere igihugu cy'amavukiro. Turahimbawe no kuba tukibamo, naho twagifutanije kubw'intambara n'ayandi mabi menshi yaturanze muri kahise, n'ubu tukaba tutarogorora neza. Turakwereze Mukama abo washyize imbere ngo baturere indongozi, baboneshereze n'umuco wawe, basasagaze muri bene n'ubundi amahoro, ukuri, ubutungane, urukundo n'ubuvukano bishinge imizi kuri Kristo wezuba ukuri n'ubuzima nyabwo, maze iterambere naryo dushyire imbere mu kubungabunga no guharanira agateka ka zina muntu, ibihangiro n'umwitwarariko wa zina muntu wese aba muri iki gihugu. Turakweretse kandi Mukama ibihugu bya Ukraine n'Uburusiya biri mu mishyamirano y'intambara muri iki gihe, bahumura amaso barabe ibintu n'abantu bariko barahunga, barengere ibyo bapfa, bashyire imbere umwumvikano n'amahoro, umuntu wese akingirwe kandi yubahirijwe mu gateka kiwe. Turabigusabye Mukama.
Niwe wumva kuri abigishwa bawe uti
ushaka kumwigira wese yihebe yikorere gusara ari yiwe amubikire. Turazi neza kandi tunezera ko umusaraba ari yo mivumo itandukanye n'izindi buzima bwacu kubw'ibicumuro twamaze gukora ari nyinshi cyane. Ariko ntidutereka namba ko kubwo umusaraba wawe mwiranda uratugohora ukadukiza imivumo yose dufite, maze amagufa yari yazandaguritse kubera igicumuro akasubira kwiyubura. Turabe byiza uko tumwara twese udukize ibyo byose byatwizigiye tuterwa na sekibi igisabishize wese ubararakaya umuhereze akire mukama igisige. Iki kiringo gihambaye tukarema tudufashe kwikora rwose mu byo dukora turangwa n'umutima w'urukundo baba yarashoje ingenzi n'abarushwa maze tuze duhimbaze Afurika n'umutima unogeye Imana n'abantu abatwumvire.
Thank you. Kakutari kura kure, nivoni kivoni kiwe, emiri nina nihari nizwa. Tuwa dhari nye kwa kizwa, atu ufiyatu ni mwana uya kusirie, nubatalare na sangri nizuka. Yukamande wene wa atuwa na zekule sababu za jenise kietuzuka. Yukamande wene wa zekule sezi nisi, batiri wawe, bane mumucyo w'ubunyanyagwa bwawe.
Twebwe kuyitaka twese tuyisigombe igeze zanjye nawe zihagarara bane tukunyaza tukumwe mariya muri bawe nawe imana maraze kugera mukubiriwe n'abatumana beranga bose baje kuyisigira imana.
Yeah. Thank you.
Dice Riccio, scrive, cucciami alla Jesu, uno esse, la resta la potenza di Ewe, alla Riccio di Giugogu, alla Massima Andani, e di Raccolo, e di Ewe, 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 cucciami alla Ucamawa, Gesù Cristo, la mia e c'è ogni me, mi piace di Ose, Una grande voce, una magaia di osse, ricorda una cosa di osse, di dentro di osse. La tua cosa si chiama sangue, muore su punti, a tagli o funguna, non segga o funinaza. A onda a una tristezza di vivi, a tagli o cura o lo vecchio, La corea ue musa ata udi, lele maradua nativizi, cito troce idora, kibune fera muice ue. Kukureo, mutima wanje, mana kine kiti, usikira, usurira, urumpira, ata usha miranda o yesu, onizo yuhusima wanje, zeko kukuraro, ura kuko. Mi vuoi suriye, zeye ko inege, kurea makara hake anje. Mi vuoi kanji, ukiza, ure hito kanje, nukuneke mose kise, umusi zo panaro, kano me hati, kirukiza. Ewe usha, usi, uwe, hito uwe, mundia, umpele, umpura, kira, unyonga, samana, data, Tukiyango ishamikile kia naituru. Ewe mshamiranga utuyukundo kakingero. Nakini nizeye atarikimogwe chawe. Kukosi amakama kiraje. Ikitakundwezo tukure kito. Mshamiranga wa Yesu. Yesu ukundo kwawe utakiranga tosi. Koronyishu shanya kipele.
akamwemwe kadusaze akanyamuneza dufise hano iwacu I paruwasi nje ya muyaga kuri kino kirimba cy'Iranda cy'umushaha mwiranda wa Yesu Kristo kuko ibyiza twamba turiko turahagabanira ni byinshi cyane kandi namwebwe muraheza mukabimenya ni benshi muri mwebwe bama baje tugasangira ibyo byiza uko twabaye kukongera kugaruka none rero Patiri mukuru nagomba kubamenyesha ko kare yahamye yabakiriye yadufashije n'ibindi bikorwa mugabo kandi kubera ubutumwa nyine musanzwe muzi abasaserdoti bajejwe yafatiriwe yafashe urugendo mu bundi butumwa none rero nico gituma mfashe kano kajyo kugira ngo nkeguruke mu kibanza ciwe no mu rukundo rwacu nyine nk'abandi ba Kristo nabasangira butumwa biwe twebwe turahimbawe rero ni iteka ridasanzwe yegomeye hariho abandi bahora baza mu ngendo nyiranda bakagira urugendo rw'iranda hanyuma bakazirikana ibyiza nk'ibi mugabo uyu munsi naho murabona ko ari ibyiza bisumbirije iyo n'icyubahiro umwepisikopi akaba yaje ari kumwe n'abasaserdoti ari kumwe n'abandi ba Kristo nogira ni iteka rero ridasanzwe ni iteka ridasanzwe inyigisho twagabanye ibyiza twagabaniye ngaha nyirandi bidufashe kugira ngo muri iki gihe cy'ikarema umwe wese agire icyo bimufashije ni benshi rero baba bashima bakibuka ibyiza byo ngaha namwebwe rero nizigiye ko uwuja kuva ngaha wese agenda akeguruka akumva ko mu mutima wiwe hari icyo agiye atahanye kigiye kumuzigama no kumufasha turabakigurukiye rero cyane cyane mwebwe nyenshubahiro mwongere mwagize muti kumwe n'abandi ba Kristo muze kumwe nabo si nibaza ko bitamenyerewe cyane nka bose si henshi none rero nagira ndabasabe nk'ubwo mumfashe tugukomere amashyi ni ikimenyetso cyerekana yuko adukunda abakunda cyane kumwe umunyenyeri w'iranda agira ati ni byiza ko umwongere amota ubutamatama bw'intama ziwe nawe murabona ko yemera kugumana intama none rero turabakigurukiye none rero tugakingurikira namwebwe basaserdoti kuko mwagize muti umwongere wacu dusangiye urugendo dusangiye ibikorwa dusangiye byinshi mugaheza mukaba kumwe nawe namwe ba Kristo nyine abihebeye Imana mwumve ko tubakengurukiye ku rugero nyine Imana yaberekanye ko urwo rukundo mwerekanye tugashima n'uko ko mwagize muti hari hagatererano dutanze duterereye nanjye nibaza nti ko amashikanwa mengo biragoye kugira mukabo ko mwagize muti tuvuze yuko aka kantu dutanze kazokora iki
nous devons respecter les intentions du donateur mais il y a
eh wabivuganye na patiri mukuru jere nari mfise amakenga murabo wabivuganye bitegezwa kubahiriza icyo kintu bayategekanirije mama mukesera arabyumva azoheza bamenye ingene babitunganya none rero sinobandanya mvuga menshi ahubwo mbandanije ndabakengurukira nongera ndabifuriza kuroranirwa mubandanye muroranirwa mu diyoseze mubandanye muroranirwa mu butumwa murimwo mubandanye muroranirwa no mu rugendo muza gufata kugira ngo umushaha wa Yesu mwiranda rwose ubaherekeze ubatwikirize ayo maraso n'amazi meranda bya Kristo byaducunguye tugire Kristo
ku izina ry'abakristo kugira ngo ntituze gusubira gufata n'ayandi majambo mu kanya kaza kugira tubwire ko none rero duserukira nawe nyine afate umwanya
cyubahiro umwungere wa diyoseze katolika yacu ya Muyinga banyakubahwa abasaseredoti ba diyoseze yacu katolika ya Muyinga nyakubahwa umusaseredoti akorera ngaha muri paruwase ya Muyaga banyakubahwa bihebeye Imana twagendanye bakristu barayike tugire Kristu Nitoto ya yomire
Hamisha wa shukwe ya yomire
Kuizina ya wa Kristu wala yike kwa gendanye Nagirana anje Henguru kile imana data mure ni wachu Iyo ya dute iteka ikadushika nangaha Kuru imuzozi mieranda Kukirimba chumusha mieranda wa Yezu Ibyiza atugiriye ni byinshi yatuzigamye mu rugendo aradushikana ngaha eka aratwigisha aciye ku musabyi wiwe eka ntako dufise twobivuga atari gukengurukira iyo mana nyene yo idukirukije kandi mu kanya mu ijambo ryayo ihejeje kuvuga ngo ubu kuvu turuzuye none muze tuyikengurukire turakengurukira kandi umwungere wacu natwe ko yemeye kuduherekeza akaduhitamo kandi atabuze ibindi byinshi ashinzwe none mwungere wacu dukundire tubakengurukire kuko iminsi yose mwama mutwitangira mu kutwigisha mukadukirurutsa natwe nyene tugakiruruka isi nayo nyene ikaboneraho igakiruruka none mwungere wacu turabakengurukiye cyane rwose nitwareka natwe gukenguruka gukengurukira paruwase ya Muyaga gukengurukira padiri mukuru wa paruwase ya Muyaga umusaseredoti watangiye gutumwa araza kumudushikirira amushikiriza ubukenguruzi bwacu kuko iminsi yose yama twakirana urwese n'akanyamuneza akatwitangira rimwe rimwe aratwigisha akaduherekeza n'ubundi yadufashije tukitangura mu nzira y'umusaraba none mumfashe tumukengurukire nawe nyenicubahiro umwungere wacu ku izina ry'abakristu barayike twagendanye no ku izina ryanje nyene turahimbawe muri kano kanya turakengurutse cyane inyigisho uhejeje kudushikiriza nazirikanye neza ndiyumvira ikibi Ezawu yagiriwe na mwene wabo Yakobo ndiyumvira ukuntu yamusanganije ukweze adaharuye ibyo bibi byose niyumvira Yozefu ikibi yagiriwe na bene wabo ariko ibyo byose atabirengera akabagirira ikigongwe bagasubiza hamwe akabafasha no gusubiza hamwe n'umubyeyi wabo nkurikiza amaso ku magorwa y'umukama wacu Yezu Kristu nayo nyene ntiyumvira ayo yagowe nkasanga muri twese nta n'umwe yagowe nk'ayo magorwa ngo agire igituma cyo kutarekurira mugenzi we none rero mwakoze cyane nizeye yuko umwe wese muri twebwe agiye kurwana intambara yo gusubiza hamwe n'uwo batanze azoraba arabe ibyo yagiriza mwene wabo ntazokwigera asanga ko bisa n'ibyo Yozefu yagiriza bene wabo cyane n'ibyo Yezu nyene yagiriwe tuzosanga tumara amazura no kuguma dusubiza umugongo inyuma imbere ya bene wabo none mwakoze cyane nizeye yuko ubu tugiye kurwana urwo rugamba ariko Kristu Yezu ashoboye niwe twizeye turi mu mushaha wa Yesu na Bikira Mariya iyo mushaha kari ibiri niyo twituye turayizigiye bazabidufashamo haraheze igihe buri umwaka kabiri kose mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihe cy'amafungo ya Noel no mu gihe nyine cy'amafungo ya Pasika hanyuma mucinaho tukagenda mu mwiherero w'iminsi itandatu none umwungere wacu n'ubundi twarandanye kubasaba ngo ako kanya muzokame mukaturonderera twaramaze kumenyera twosubira kumara n'umwaka wose tutagiye mu mwiherero muzobidufashe muzoba mukoze ikindi nashaka gusaba murabona ko ari gake mu mwaka gatatu gusa mu mwaka imwe nko mu mezi ane iyo byaba bishoboka byobaye mu kwezi amezi ane ni menshi ariko ingorane dufise uburyo iyo ni kure bidusaba urugendo rurerure none rero nagira ndabaterereza igisabisho mubandanye mudusabira natwe twirongere aho tuzoza turaja hafi kugira ngo urugendo rugabanuke buri kwezi turonge ca kiremesha twamye tuvuga tukironge ego mubandanye mudusabira n'abavukanyi babandanye babihereza umukama ego mubisabire kandi tugerageze natwe dukoreko twitange kugira ngo mu myaka ibiri iri imbere tuzobe dushobora guhurira hariya mu kindemesha ego simvuze ngo ntituzogaruka ngaha kuko ngaha ntihasanzwe ni ku kirimba c'umushaha wa Yesu tuzoza muri perezi naje nk'uko bisanzwe ariko dufise n'ahandi tuja n'abandi nyene bazi wacu ego bakirisi bavukanye mu vyitwararike kandi turi kumwe birashoboka icyo dushatse twakirangura none rero sindangiriye nyir'icyubahiro mwungere wacu murakoze imana ibahezagire ibakomeze yongere ibarinde tugire kristo
Constantino imbere yuko tusa umukama ngo tuhezagire najyewe nagira nifatanye n'aba bavukanye abakristo barayiki bacu kukeguruka tukabakengurukira mwebwe murongoye iyi paruwasi mukarongora kandi n'iki kirimba cy'umushaha mweranda wa Yesu murabona ko twama dushima ari nacyo gituma tugaruka kenshi none rero muhorane uko kwitanga muhorane uwo mutima usanganira abashyitsi batagenzwa n'urusaku mugabo bagenzwa n'inyota y'urukundo bafise mu mutima sinkeka ko mushaha mweranda wa Yesu uzobandanya ukora ibitangaza ahangaha turazi ko hatumberwa na benshi abari mu muryango wa Ekeleziya Gatolika n'abatari muri wo kuko mushaha mweranda wa Yesu ntucyagura n'uw'abantu bose igihe Yesu yigira umuntu umwana w'Imana yigira umuntu akavukira i Betelehemu ntiyaje ari umunyedini kanaka naho yavutse mu bayahudi yarerekanye neza ko yugurukiye abantu bose nacyo gituma rero none munsi abandanya biyumvamo kandi akabakora ko kaberekeza kubirimba nyiki aho aheza kabagabira urukundo rwiwe uze kutubwira rero pati mukuru kuko bari gusabye ko dukenguruka cyane rwose banyakubahwa abakristo barayiki bacu jewe ego ejo bundi hari wa nakosi n'uwundi n'umubyeyi wacu papa yaratondesheje ibikorwa bito bito twarangura muri iyi karema muri byo rero harimo no kubahuka kubwira abantu ko tubakunda nahita bakunda ego cyane nta byinshi ntoreza tera imbere urakanyamuneza kanjye hanyuma nagira ngo ngorore gaze kuzikugorora no kongerereza ku byo nabashyikirije burya Ezawu yari yafoye yari yamaze gukora ingabo kugira ngo yereke Yakobo umutima wiwe wahinduwe n'igisabisho cya Yakobo mu ijoro yamaze akirana n'Imana ndabatumye rero genda mukirane n'Imana idukize amashyano y'indwara idukize ugucyana idukize ugushyira ku bintu nibwo butumwa bwanyu murakoze tugire Kristo mubyaguruke rero abafise amasanamu n'ibimenyetso baguze yabona tubiheza kiri nimuhora n'umukama mana mushobora byose wewe waturungikiye umwana wawe w'ikinege umukama wacu yesu kristo akemera yuko umushaha wiwe usogotwa n'icumu maze akisuka amaraso n'amazi ibimenyetso bibiri byabaye intango y'ekleziya amasakramentu ayibeshejeho turagukengurukiye ko watugabiye igisirimba cyeranga turagukengurukiye ku rukundo ntangere washimye kutwereka umwana wawe w'ikinege tukagusaba rero guhezagire aba bawe cyane cyane abaha bashimye kuzigama mu ngo zabo isanamu y'umushamwerana wa Yezu umusaraba n'ayandi masanamu cyane cyane y'umubyeyi Bikira Mariya wikoze ko mu kutugabiriye umwana wawe w'ikinege uhezagire n'ayo mashapure eka ibimenyetso byose byeranda ubigabire gufasha abo bawe kwamaberekeje umutima kuri urwo rukundo ntangere umwana wawe Yezu Kristo yakunze isi ubagire rero abatumwa mu kuyagira n'abandi ibitangaza by'urwo rukundo tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu
Do she mere
igikombe.
Shautatu ya Bikira Maria.
Dusabire.
Bikira Maria mauko n'isezerana.
Twasabye n'amafa neza.
Beranda mwese muri mwijuru.
Dusabire.
Amarayika barinzi bacu.
Duhagarikire.
Uratubera mukama.
Ubuzima n'ubukiriro.
Uratubera mugoro wa Maria.
Uno mu myaka yose.
Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.
Amen.